Amo senior ya ore kumura mura ma intie jane no malo lo tv harwa kini ma chigni ma en chenro mar ngima mwandu mabiro ni ngeso ka ngeso sa apar ma midhiambo kaka pile lo chieng ma kawuono wagomba ka kotenre koda tuo ni endi mar breast cancer kendo wan gi jalony e studio ka endi ang na miye thuolo to kapo ka miye thuolo luonga ni Ruth Ochungo harwa kini ma chigni amiyo jalony thuolo mondo miyo onyiswa nyinge Ika muwoke kaito bangino endo wachaka chaka tuwa kachiel kachiel. Machigni studio.
Ero kamano.
Yeah.
Nyinga Beatrice Amayo. Atiyo organization miluongo ni KMET. KMET deal gi weche mag thieth. Nyaka weche mag cancer.
Wangeni wanti dwe mar cancer. Be odhe ka ima kono rumo. Kini wangeni dwe ni rumo. Dwe mara par ni endi. En dwe ma wainge tuwa ni endi. Mar kansa mar thuno. Okange ni benitie okenge ma wasegoyo minyalo wacho kaka jalony kotenore koda tuo ni endi mar kansa.
Okenge ma wasegoyo to nitie mang'eny e wach mar kansa. Kendo wasebet ka wawuoyo gi ji e kuonde ma communities ka wawuoyo kodgi kendo wanyisogi about kansa kaka inyalo geng'gi. Gi gik ma ginyalo timo mondo mi kik kansa mak ng'ato. Koro mano gima osebet ka dhi mbele nyaka nyocha dwe ne chakre.
Ang'e ni mondo mi wang'e tiend wachni malong'o, nyaka wang'e ni kansa ni endi. En tuo machalo nade, kansa mar thuno ni endi. En ang'o? Nikech nitie ng'ama neno wa sani endi. To owinjo mana dhoji kaka jalony. Rani mondo mi koro wachni wuok e dhogi.
Mano to en adieri. Kansa ji winja winja, samoro ng'ato winjo ni kansa to ok ong'e ni en ang'o.
Mar thuno.
Yeah. Koro kansa mar thuno ni, kaka anyalo wache, iyudo ka cells mag thuno, nitiere kaka gidhi grow, nitie kaka onego bed ni gidongo e yo makare, tiyudo ka koro gidongo mapiyo piyo. Koro sama gidongo mapiyo piyo ni, to gidongo mapiyo piyo to kelo kuot moro to bedo e thuno. Koro kuodni e gima kelo kansa. Ka cells mag thuno donge yo moko nego beni gidonge. Nitie kaka cells dongo ma kawaida, lakini ka gidongo e yo mopogore gi kaka nego gidongi, to bang'e iyudo ka ng'ato bedo gi gimoro makuot miluongo ni breast lump. Koro through that breast lump ema nyalo dhi to ng'ato bedo gi kansa.
Onego bed ni gidongo e yo machal nade? Nikech achane samoro ginyadonge yo moro moko nego bed ni gidonge.
Okay, mana kawaida, nitiere kaka gimoro onego bed ni dongo.
Yeah.
Koro kaka onego bed nodongo, okang' ma kawaida monego bed nodongo, iyudo ka ma dwani odongo mapiyo piyo, moingo okang' ma kawaida monego bed ni odonge. Koro mapiyo piyo no, waluonge ni abnormal growth. Ok odong the normal way. So that type iluongo ni abnormal.
Mana ka pod wano kar type miwacho no endo. Luong nwa gi anena ni to gin types kata okenge mage ma wantiere godo e tuo ni endi mar kansa. Types of breast cancer.
Okay, anyalo wacho ni aina mag breast cancer. Wan gi stages ang'wen ma ng'ato nyalo bedo go e breast cancer. Koro stage mokwongo en stage ma breast cancer pod en aena pod otin. Mabe samoro iyudo ga gimoro miluongo ni misdiagnosis. Samoro iyudo ka ng'ato odhi osiptal to pod ok nyal fwenye. But ka en samoro ok nyal yude. To stage ni en stage ma yot mondo mi othiedhi kapo nofwenye chon. Koro mano stage mokwongo. Wan kendo gi stage mar ariyo, stage mar adek kendo nyaka stage mar ang'wen. Koro stage ka stage itimone thieth e yo mopogore kaluwore gi kaka ose dhi mbele. Koro kochopo e stage 4 to nyiso ni koro osedhi mang'eny kabisa. Samoro bro chuno ni nyaka gol thuno no. Samoro bro chuno ni nyaka koro otigi method moro iluongo ni radiotherapy mondo mi oneg cells go eko. Koro ber mondo ng'ato obed diagnosed e first stage nikech mane stage mayot thiedho.
Onyo isewuyo mane first stage mokwongo gi mar ang'wen. Opangeni mar ariyo gi mar adek waketo kanyo.
Okay, mar ariyo gi mar adek ena ni koro mokwongo pod kore kochakore. Mar ariyo koro advance matin omedore. Mar adek koro osemedore okang' ma mbele. Koro mar ang'wen to koro osedhi kabisa. Koro stage mokwongo gi mar ariyo en stage ma inyalo thiedhi ma ng'ato changi e yo mayot. Lakini stage mar adek gi mar ang'wen koro iluongo ni advanced. Gin thiedho gi ok nyal dhi mapiyo piyo. Nyalo kawo muda. Samoro be ok nyal thiedhore.
Ang'eyo ni mondo mi ing'e ni in gi kansa nitie gik moko minene dendi kata mana e thundi. Gin ranyisi mage ma ka ng'ama miyo neno tuno mare to biro ng'e ni samoro nyalo bedo gi tuoni endi mar kansa mar thuno.
Mondo mi ng'ato fweny ni en gi kansa mar thuno, nitiere gik manyaka one. Koro eka onyalo fwenyo ni nitiere shida ma ng'ato nyalo bedogo. Mokwongo, gimoro inyalo winjo kokuot e thuno, iluongo ni breast lump. Koro emomiyo wanyiso mama ni onego bed ni ng'ato timo self-examination of the breast. Self-examination en ing'iyo dendi kendi, nikech ng'ato ng'eyo kaka thunde chal moingo ng'at machielo. Ong'e dende.
Ing'eri mo kaka ng'ama chielo.
Koro mokwongo inyalo neno ka lump no nitiere gimoro mokuot. Rugni moro inyalo yudo ka nitiere thuno. Mar ariyo, inyalo yudo ka koro thuno moro oingo nyawadgi. Kawaida thuno moro oingo ga nyawadgi lakini mana matin. To kiyudo ka koro oinge ma koro nitiere pogruok maduong', mano nyalo bedo dalili. Mar adek, inyalo yudo ka in miyo ma ok dhodh nyathi, tiyudo ka kibiyo thuno kama, to samoro pie mawuok, kata samoro gima chalo remo wuok e iye. Mano ok dalili maber. Dalili ailano ng'ato koneno, to nego jishuku ni samoro dibed ni kansa nyalo bedo. Mar ang'wen, inyalo yudo ka koro thuno, kala mar thuno olokore. Samoro kala ni ma kawaida, ineno ka koro olokore rateng' ama olokore rakwar. Mago nyiso dalili ma ok beyo. Mar abich, inyalo yudo ka samoro thuno, dho thuno no koro odok iye. Iluongo ni nipple odhi olal, kama nyathi dhodho cha, odhi molal modonjo iye. Mano be nyalo nyiso dalili. Samoro inyalo yudo kaka tok machunga ndimo beto tucho tucho kuot kuot cha. Yudo ka thuno be okuot kuot kamano. Mano nyalo nyiso dalili. Koro mago dalili mag kansa.
Anyo kacho kanya maber ni ka ng'ama miyo biyo thunde, neno ka remo wuok kata pi wuok. To samoro nyalo nyiso ni mano en dalili. Ka en miyo ma samoro dhodho kata manyo osetieko dhodho, aparo ni pi moro nyalo wuok koso mano e pod nyalo nyiso mana dalili moro marach.
Ka en miyo mane dhodho kata miyo ma samoro pek, mago nyalo bedoe. To ka in ng'at ma gino pok obedoe, samoro nisewe nyuol chon, onge ok in miyo mapek, mano nyalo nyiso ni nitiere wach moro.
Manyiso ni e yo machuok, ka dipo ni ok idhodh nyathi, yach bende ok iyach, ok onego bed ni thundi golo pi moro amora ka dipo ni biyo. Nikech ing'e ni koro wawuoyo ka mondo mi waler gini mondo mi wang'e thiedhe malong'o.
Seche moko nitiere kaluwore gi okang' ma ng'ato nitiere dwe. Nikech joma miyo nitiere seche ma ng'ato neno periods mage. Pogruok bede ga. Seche go nitiere jok ma kata thundgi nyalo winjo ka gima nitiere kaka en, opogore gi kaka en ga pile. But ka ena ena kawaida kor dwe seche ma weche mag periods go onge, to biyo. Okawacho kata ni en pi apia, samoro iba yudo ni en pi machalo ni en gi tutu ama remo moro ni e iye. Gimoro ma kineno ineno kopogore. Mano nyalo nyiso dalili ma ok ber.
Nyakwara Mogajwang, iwinjo mana gi iti neno gi wang'i. Ka in ng'ama miyo, ne tem matek mondo mi ing'e chal mar dendi. Ng'e chal mar thundi, ma kata ka dipo ni nitiere pogruok moro matin, tinyalo ng'eyo ni sani endi to pogore ga kapile. Pura dhi mbele ka endi gi jalony kendo iwinjo kaka olero mathoth. Beatrice, gimoro aro mondo mi apenji kaendi. Kaka wanyalo geng'o tuoni endi mar breast cancer?
Tuo mar breast cancer ni, mokwongo inyisowa ni gima kele en lifestyle marwa, kaka wadak. Ngima ma wadago. Koro luwore gi chiemo ma ng'ato chamo, gi kaka odago ngimane, weche mag exercise gi eki. Samoro be inyisowa ni luwore gi history mar family mar ng'ato. Samoro ng'ato ne nigodo, baba u ne nigo, mama u ne nigodo. Koro mondo be ni omaki, en yot mondo omaki. Koro ka wadwa ni mondo wageng'e, to mokwongo nyaka wang'i diet marwa. Nikech inyisowa ni obesity en risk factor. Manyiso ni obesity nyalo miyo ng'ato bed machiegni mondo mi kansa ni oyude. Koro mokwongo nyaka wang'i diet marwa. Nyaka wang'i weight marwa. Ni to weight nani to chal nade. Kapo ni weight ni okalo kiwango monego bede, to mano nyiso ni kansa nyalo yudi mayot. Moro bende nyaka wakwong wang'i anena ni be watimo exercise. Orako mar ng'wech, itimo ang'o mondo dendi obed ni mondo remo oring maber. Kendo ringo no kata mana exercise miyo weight bende ok bed mang'eny ahinya. Koro mago gik monego wang'i. Chiemo ma wachamo onego bed ni wa consider ni to wachamo chiemo machal nade. Koro gik aila go ka ng'ato ng'iyo, to bedo mayot mondo tim nade ogeng' wach mar kansa. Then tiere be yedhe moko iluongo gi ni hormonal therapy. Thoth jomoko tiyo kodgi. Gikayo lago be samoro nyalo miyo ng'ato bed machiegni mondo yud kansa. Koro mago gik monego meni wageng'. About history mar family, okanyal wacho ni digeng'. Kapo ni mamau kata babau ne nigi kansa, ok yot mondo igeng'e dendi. Koro inyayudo remo. Koro giminyalo timo en ni timo early screening. Kapo ni nitiere dalili, tinyalo geng'e kapod otin.
Magema kagi kanyo, wadhi duduo mana chahi kar screening kanyindo. Janeno Malole TV, wakao mana yuo matin, kao duduo kama indodang ya ito. Screening mar breast cancer onego bed ni watimo eyo machalo nade kaachiel koda weche go eko mabesa moro nyalo buogo chunyi bed king'eni nyaka joma chuo bende yudo tuo nindi mar breast cancer kata cancer mar thuno. Bende kete kanyo endo kikidhi mabor luonga ni Ruth Ochungo. Machiegni kendo janeno Malole TV kadipo ni ukiyao TV mari gi lakseche giendi arwakini machiegni wadhi mbele kaendi gi twak ewi chenro margi mamwandu kendo odiochieng' ma kawuono wago mbaka kotenre koda tuoni endi mar breast cancer. Wan gi jalony e studio kaendi kumane wawego ema wachake godo. Beatrice ne wawe ni koduo kamoro dwang'iyo ni to kar screening kaendi onego bed ni ng'ama miyo dhi e screening mar breast cancer didi e higa kata kuom thuolo maromo nade?
Kuom screening, mokuongo dawach ni joma mine ber mondo ng'ato tim gimiluongo ni self-examination. Self-examination en nonruok kend iwuon nikech oyot timo kendi maloyo dhi osiptal. Koro ka in ng'ama miyo, onego be ni nono dendi kendi iwuon dwe ka dwe. Ber kitime dwe ka dwe. Koro onego be ni time bang' kiseneno periods magi. Ndala biryo bang neno periods magi nikech seche go ema dendi oduogo back to normal. Kitime seche ma ng'ato neno periods mage samori boyudo ni nitiere pogruok moko mabedo ga e thuno. Koro onego be ni ng'ato time dwe ka dwe. Titime atima kindi ot. Koro kidwa time mokuongo, ikuongi gonyori agonya midong idong nono then ichung'e dho kiyo. Koro kichung'e mbele kiyo mokuongo ibiro ng'iyane ni to thuno gi gibet nade. Nikech ing'eri maler, ing'eni koni chal ga nade to koni chal nade. Kaka nawacho mokuongo ni ok onego konchiel bed maduong' ahinya moingo konchiel. Lakini giyombore mana matin. Yes. Koro ikuongi ng'iyo ikiyo ni to gichal nade. Kiseng'iyo, titing'o badi malo. Koro badi no, kiseting'o malo, anyalo ting'o.
Yeah.
Koro inyalo ting'o badi malo kama, kiseting'o badi malo, to lweti makor achich dhi ng'iyo makor acham. Thuno ma kor acham. To lweti ma kor acham bro ng'iyo thuno ma kor achich. Koro kichako ichako gi kama gi wi lweti ma mbele ka. Tichako kama. Timulo, imulo, imulo kidhi round, idhi round, idhi round mitieki. Kitieko round, tidhi nyaka e dho thuno kanyo. Kaka nawacho ni samoro thuno nyalo golo pi ma ok kare, then ibiyo ting'iyo ni to chal nade. Gimitimo no ichaki duogo itimo ne thuno moro no endo. Kitieko kamano, kisetimo mano, ichako imako onding'i bende. Kisemako onding'i kama, tichaki ng'iyo kabo ni be nitiere pogruok e thuno. Then ichaki timo mana kaka wacho noendo. Mar adek, ichaki time kendo kiketo lweti e bathi, kirie bathi kamae. Tichaki mulo, imulo, imulo mondi winjane ni be nitiere gimora mora ma mantiere thuno ma ok kawaida. Koro kapo nono ni ineno gimoro machalo moluorore matin, niluonge nang'ocha? Kiwinjo rogni moro ka poni oyudore thuno, then ber mondo idhi report e osiptal. Koro wa advice mine ni ber mondo ing'iri kendi, kik irit mondo idhi osiptal. Nikech kowacho ni idwa dhi osiptal mondo neni dwe ka dwe, samoro nyalo bedo matek. Mar ariyo, yo minyalo ng'eyo godo kapo nono ni in gi breast cancer, inyalo dhi mondo goyi picha. Nitiere picha miluongo ni mammogram. Ochalo kaka x-ray migoyo e thuno. Koro kogo x-ray ni e thuno, to nyalo nyiso kapo nono ni nitie shida mora amora madibed e thuno. Miluongo ni mammogram no endo. Koro mage yore minyalo tim mondo ong'e kapo nono ni ng'ato nyalo bedo ni nigi shida no.
Penjo man goro machielo kaendi en wach ma samoro ng'ato nyalo wacho ni ok en adieri kata jomoko ok par ni gino nyalo timore. Wang'eyo joma chuo onge gi thuno minyalo mul matek maduong' kama. Kata kamano, mosefwenyere ni gin bende kansa mar thuno ni makogi. Kale, rwane tango matimore?
Gima nyalo wacho kanyo, joma chuo gin dhano mana kaka joma mon bende.
Yeah.
Gin mana gi thuno kaka joma mon bende. Pogruok manyalo bedo ni margi samoro tin moingo mar joma mine thuno to gin godo.
Mm-hmm.
Koro yudre ni kansa bende mako joma chuo kansa mar thuno. Lakini rate mar joma chuo ni piny kipimo gi mar joma mon. Kuom miyo kuom ji 100 iyudo ni ng'ama dichuo achiel ema inyalo yud gi kansa mar thuno. Kapo ni ji 100 oket man gi kansa mag thuno mag joma chuo, ibo yudo ni achiel kuomgi ema nyalo yudore ni nigodo. Koro nyiso ni kansa ni otin kuom joma chuo lakini ong'eny kuom joma mine. Tie to entie kuom joma chuo.
Koro ang'o makele kuom joma chuo?
Gima kele kuom joma chuo en aena machalre gi kaka mag joma mon. Kaka lifestyle mane wawuoyo cha, kane wawacho kong'o, kapo ni ng'ato tiyo gi kong'o kitiyo go mang'eny, mano nyalo kele. Ka dendi ng'eny moingo kawaida, mano nyalo kele. Ka family untiere ng'ama ni kode, pod inyalo yude. Koro mago gik manyalo miyo ng'ato nyalo bedo kod kansa no endo. Koro mana kaka joma mon omako cha, e kaka joma chuo bende onyalo mako. Lakini pogruok madibede, en ni joma chuo mako matin as compared to joma mine. Mane pogruok manitie.
Ano mro mi ngi kamera ni. Iwuo gi joma chuo mondo gibe gimugo ko gidhi ago screening nikech joma chuo luoro wach ni endi kendo giparo ni gin en gima gin godo mabor ma samoro ok nyalo mako gi kaka jalony. Gina kamera ni nyis iwuo na kodgi kapod wadhi mbele gi twak.
Ne joma chuo ma winja
kendo neni
kendo nena kansa mar thuno kik wawe ni en tuo joma mine kende. Oseyudore research mosetim ni achiel kuom ji 100 machuo inyalo yudo ni nigi kansa mar thuno. Koro wakete jukumu marwa ni ok en mar mon kende to en tuo momako ji te. En mana ni kaka joma chuo to ok onyal mako wa e rate momako go joma mine. Koro kata joma chuo mana kaka nawacho ni joma mine timo ng'iyo dendgi, ichunguza dendi kendi. Kata un be joma chuo, sama ng'ato kata onyalo kawo odiochieng' achiel e dwe. Kata kiamua ni en tarik achiel dwe ka dwe kata giko dwe tarik 30. Ikawo thuolo ni tichungo e kio mana kaka nanyiso joma mon ni chung' e kio cha. Timulo kapo nono ni diwinje gimoro ma opogore. Kata inyalo biyo dho thuno no bodo ing'i ane kapo ni nitiere gimoro mopogore matimore nade manyalo wuok mok kawaida. Koro joma chuo wambe mondo wakaw jukumu mar ngimawa nikech kansa ni koro mako ji te, omako ji te, omako mon to kendo omako chuo.
Ero kamano ilere maber. Wach mon ti maliekore kaendi kaka jalony inyalo ketonwa go ayanga mondo wang'e adieri mare. Wachore ga ni thuno midhodho kata joma mine madhodho. Atamalo margi mar yudo kansa nyalo bedo piny king'iyo gi mine go eko mok dhodhi. Adieri mane mantiere e wach niendi?
Gimiwachono antiere pogruok mantiere. Nikech ikuongi nyisowa ni gik mamedo miyo ng'ato bedo gi kansa nitie moko mane ok awacho. Mana ka mikelono. Iyudo ni kapo ni inyuol kodeko, nyuol ni mokuongo bang' igni 30, tinyisowa ni chances gi mag bedo ni nyalo yudo kansa ni malo. Kendo ichaki nyisowa niya, kapo nono ni ichako neno dwe mari, remo mar dwe, kapod itin in gi higni 12 kadok chien, to chances gi mag yudo kansa be pod inyisowa ni malo. Koro to kendo ichaki nyisowa ni kapo ni ok inyuol atol, ng'ama ok onyuol atol nyiso ni onge kama odhodhe. Chances gi mag yudo kansa bende ni malo. Koro mana kaka kamikelo ni ng'ama odhoth gi ng'ama ok odhoth, nitiere pogruok. Ama chances mag yudo kansa nitiere kaka ni malo kuom ng'ama ok odhoth as compared to ng'ama dhoth. Mano en adieri. To reason malong'o ma anyalo wacho ni osetim research moseyudi to pod onge. Titemo mana nyiswa ni nikech ng'at madhoth, nitiere hormones moko ma sama ng'ato dhoth to release. Koro sa hormones go duoko mondo ng'ato chance mar ng'ato yud kansa piny
mar
thuno.
Okay. Wang'eyo ni kansa thieth mare tek. Kata kamano, iwacho maber ni kapo ni stage mokwongo gi mar ariyo kofwenye chon inyalo thiedhe. oyudore e stage mar adek ngato sema nyaka wito geno geno mane madangi duogne
geno pod inyalo duok ne ngata aina no nikech wan gi steps adek mag thieth nitiere miluongo ni chemotherapy en ma itiyo gi yien mondo mi othiedh ngato wantiere gimoro miluongo ni radiotherapy radiotherapy ni chal ka gima iwango cells gi eki mondo mi kik gimed dongo to nitiere be stage koro kochopo stage mar adek tinyalo riw ariyo gi inyalo riw chemotherapy ni mar muonyo e tiyo gi yath kendo gi mar radiotherapy mar wange no endo wan gi another stage moro minyalo miluongo ni surgery surgery ni en kaka koro ikao ngato titero e
upasuaji itere
bero
kata yeng mondo mi ogol kansa ni nikech ing'e ni kansa thothne yudo ka en gimoro mokuot kamoro koro luwore ni en e stage mane ka en e stage mokuot ahinya no inyalo chako gi gimiluongo ni chemotherapy ma en yath koro yadhni imiyi mondo muony gima nokuot ni odong matin kosebet matin eka koro iteri e yeng'o mondo mi ogole
Ano kimi na chini matini, acha ninyo nyithindo manyiri, mchako ni malu. Kaliko ni gitindo, acha nyiri ni apaga riyo kando kichie. Nitiri gi chances mara yudu tumor breast cancer. Ango mbe matini?
Seche mangato chako neno malu, kaya hiki ni apaga riyo kando kichie. Manaka kane wawacho ni hormones. Nitiri gikmilo ni hormones, ene ilua kaya. Koro nyiso ni hormones, gigo chako bedo active, chon. To hormones go be mamiyo ng'ato neno malo. Koro hormones go kochako bedo active chon, nitie higher chances ni koro kosebedo ng'ama duong' to onyalo bedo ni onyalo yudo kansa. To gigi ok ni timo ji te. Osefweny mana ni e research kitimo, tiyudo ni ei jok mwayudogi, maybe ng'enygi nochako neno remo mar malo kapod gitindo.
Aneno ka sama wawangwa, kata kamano, iwala mama nisana kukini ya kamedi. Okangeni be inti gach moro madangi wego jokanyanam kapuko tiyo.
O jokanyanam, an wach manyalo weyugo maduong' en ni wayieuru ni kansa ni kodwa. To kansa ni ka wachako wachne chon, to en gima inyalo geng' kata en gima inyalo thiedhi. Koro mokuongo maduong', iwacho maber ni geng'o loyo thiedho. Koro watimuru part mar geng'o, awacho self examination of the breast. Wachunguza breast wakendwa kapok wadhi osiptal. Kikarit gimoro kuodi, mabed maduong' makoro hewa, koro eka dhi osiptal. Koro wakuong wachal gi self-examination. Jichunguze mwenyewe mondi, koro kitimri nani, idhi osiptal. Koro wageng, nkech gengo, ber malo thiedho.
Teru kamano. Kikanya roja neno Malolwe TV, ne wanakai ndiko jalo njibitri samaya wa uo keimet, upunje wako tenoko datuwa nye ni mar kansa matumo. Agero ni wapunjore kaka oganda onagi, kaka joluo. Mekumula mwama intire, punji mikao kaendi, kete timu, kikilinga linga, nikeji. Chako chonber, bende, mwayodhe kajoga. Wawuguru wako, watima diure screening, mwami wangechalwa, kapo de jinyalo konywa. Lugaru to chungo, maimakela gikumachino niendi, mara ngima mwanda mwudi chingwaka uono. Watutule kendo, ngesu manyia, esama chalko mwini. Mwuriti masani.